te likambo ya guya isengo
eza komona vie wendo alia na biso awa kola vie wendo aye kotala biso lelo awa vraimen eza likambo monene bandeka bolingo bobetelano vie wendo maboko makasi maboko lisusu makasi vraiment,
Victoria, oh, you're gonna go in back.